bɛmɛ nsinsuo mu ansa na waham kwankyɛ deɛ ɛfa nso a ɛyɛ sika ne yɛde yɛ ɛnɛ deɛ yɛte asɛm dɛɛdɛ ne sɛn na na sɛ ɛdu aba yi deɛ yɛ haw to atwa ɔba bɛyi afiri yɛ haw ne yɛama nneɛ nyinaa mu sɛ wopɛ sikaduro instant money pocket no dry lotto number sɛ wowɔ aburokyire na wonya adwuma nyɛ anaa sɛ wopɛ visa akɔ aburokyire woakɔfa nneɛma firi china baa yɛntɔ anaa awoɔ na wonya yare koa nkorɔ anaa obi na abɔ odua ɛneɛ na tutu mmirika bra nana sɛe di hɔ sɛ obi de woka na ɔmpɛ sɛ wobɛtua fa wo haw nyinaa bra bɛdan nana nana yɛ kokuromoti a yɛnsan ne ho mmɔpɔ ɔni bi adamfo obɛyi wo afiri wo haw nyinaa mu ɛnti bra bra na fa wo ha bɛdan no sɛ wopɛ nana yakobo sɛedu akyira kwan a bra ɔwɔ tamale ɔsan wɔ sunyane Techiman ɛna Ashaman Zene. Wobɛtumi afrɛ na ahoma trufoɔ yi so 0544682586 anaa 0548364848 anaa 0275058840 ɛna 0202988844 fa wo haw nyinaa bɛda nkyif na obɛdi akoa wo.